Mbanze mvuge intumbero n'imvo zotuma leta kumure ifata ipolitiki yo gushobora kuza gusahiriza umwenegihugu w'umwirimizi mu gushobora gushinga igiciro ku mwimbo wiwe. Hari intumbero novuga ni zitatu ariko zose ziva mu gushaka guha agaciro umurimyi n'uburimyi ubworozi n'aborozi kubera yuko uburimyi n'ubworozi nk'uko tubizi ku isi yose niryo mushinge nibwo mushinge w'iterambere kuko burya mu nda hatameze neza no kuja ku yindi mirimo byose birashobora guhagarara ariko rero umwimbu w'abarimyi n'aborozi nawo nyene urakenerwa gutunganywa neza gushigwa ku masoko neza kugira ngo na wa wundarima ashobore kuhakura akoyoko ashobore kugira intege zo kubandanya agwiza umwimbu ni nacyo gituma rero izo mvo zitatu zotuma leta ishaka gushigikira umurimyi ciye muri ibyo gushinga ibiciro no kugura no kwegeranya no guhingura umwimbu hariho ikibazo cya mbere kiba gikeneye gutorerwa inyishu nuko leta imenya ati ngaha mu gihugu turafise umwimbu ukwiye abenegihugu bazoshobora kwikora ko igihe cyose bikenewe kugira ngo tube dufise ico novuga ati ibigega bishobora gusahiriza muri kazoza ko nkuko yabivuze umushikiranganje muri iyi minsi mwabona umwimbu wabaye mwiza mu mirima mugabo haciye amezi abiri ukadusanga ku isoko nta bintu bikihari kubera iki uwo mwimbu ntiwarutunganijwe neza habaho byinshi bisesekara ugasanga mu nyuma biratugoye no kugira rero dushobore kubikira kazoza umwimbu wose ntuherera ku isoko ngo tuwigine kandi kumbure ijuru rishobora kutagenda neza mu mezi aheza ngo akurikire ikindi cya kabiri nuko umurimyi akeneye kubona nawe yuko aronsa gahembo yashoye uwo mwimbu wiwe ku isoko kuko iyo yarimye ugasanga ikiciro agiye kugurisha k'ivyo bintu byiwe ku isoko kiri munsi y'inguvu zose yashizemo murumva yuko aca debukirwa ubukurikira ntazosubire kurima ikindi nacyo nuko iyo umwimbu wabaye mwinshi ntushobore kugugwa umurimyi ugasanga kumbure ari karabisesa kubusa bimwe hariyo n'ibimumwononekara na ugasanga kubibika byamugoye ugasanga avuze kiwatsi n'ubundi ndabitaye mu nyuma agacagaruka kuja gusubira kubigura ku giciro kirekire murumva ko aragahombo kaniniya cyane rwose ku murimyi ariko n'agahombo kaniniya ku gihugu ikindi nacyo rero ni cyuko leta yipfuza yuko hojaho intumbero nziza kuri ibi bijanye n'ibiciro ntivyumvikana yuko umwimbu umudandaza agenda kuwegeranya ku mafaranga 300 muri uku kwezi kwa gatatu hagera mu kwezi kwa gatandatu agacagurisha amafaranga 1,200 murumva yuko nubundi wa murimyi ni waza gusubira kuja kugaruka kugura ibyo yahaye wa mudandaza kagaca kaba agahombo kaniniya rero ko leta ivyegeranya kugira ngo itunganirize wa murimyi yongere ratunganirize wa mudandaza mugabo ntihagire uwunguka ku rugero rw'umurengera ubundi nawe kumbure ari karatera subira inyuma byo bari ibintu byiza cyane gose nta nkeka uvuye ku mafaranga 300 abantu bahora baguhendesha umugwazo hanyuma ukaduga ku 680 no kuvuga uzoba nawe ushobora kuronka izohemba umukozi agufasha gukora ushobora kuronka imbuto imeze neza irobanuye ushobora kuronka umwavu n'ivyaba ngombwa kumbure no kuvomera ukazovomera kugira ngo umwimbu ushobore kwiyongera gutyo rero bica bihinguvu wa murimyi kugira ngo nawe ashobore kugwiza umwimbu nayo rero murazi ko ari bwo rufunguruzo wo kugira ngo ngaha mu gihugu wacu dushobore gutungwa n'ivyo twirimiye tunashobore kuronka umusesekara dushora hanze abadandaza muravyumva neza waramenyereye kunguka cyane gose yaragutse abonye leta ishinze igiciro cyo kugurira ko ikanazoshinga igiciro cyo kudandariza ko mudandaza we ntareka kwidodomba kuko yaramenyereye kumbure yuko byose bo bimurekera akiyungukira mugabo haba hariho agahombo kubene igihugu batari bake ariko muri iki gihe nuko bose bazokunguka atawuzokora ahomba leta izoraba yuko umurimyi adakora ahomba arabe nuko n'umudandaza atazokora ahomba leta inyungu yayo n'ubuzima bwiza bwa bene igihugu n'ukubaho kwa bene igihugu inyungu ya leta si uko leta yoja kuvuga ngo twashyizemo 2,200,000,000 ngo dushaka kuzokuramo 2,250,000,000 oya habe namba leta izoharura ku buryo bw'uko ahanini ari uwo murimyi ari uwo muguzi wa nyuma ashobora kuronka iyo nyungu mugabo si leta igomba gukushira mu nyungu gukura mu nyungu cyane ni nacyo gituma iri kirarondera uburyo ayo mafaranga tozimba ibyo bikorwa bitozimba cyane kugira ngo inyungu igaruke ku murimo none leta gayemwe yo kunguka miliyoni 200 zimwe zahora zunguka badandaza zikunguka leta umwene gihugu nawe ari karavuze induru mwumve inyungu yoba yabaye nayo bihari inyungu rero leta yipfuza nuko umurimye ameregwa neza ariko no gutunganya ubutunzi bw'igihugu kuko ubwo butunzi umurimye amerewe neza uyu munsi gusa ejo bigaca bigwa mu mazi byose murumva ko atacyo bakigenda nuko uvuga rero ko leta bitunganya ku kirekire kugira ngo bizoshobore kwama bitumereye neza ni kibazo rero cyo kugira ngo tumenye mbega dufise iki mbega twokwibikira iki mbega twosohora iki gucyo ejo canke hijya ejo ntiduturumbukirwe ngo duhave dusanga dufise ibibazo bisumbirije